Enkosi boxa bam siyabuyela ke ngoku mandinamkele emva kwekhefu elincinci ebesikhesa nalo. Ngoku siza uthetha ngamagqabantshintshi. Yintoni eyona nto ibalulekileyo kule nkcazonkqubo? Le nkcazonkqubo igcina undoqo kumxholo webanga ngalinye. Umzekelo, umxholo uza kuba sisiseko kumabanga nakwisigaba esilandelayo. Ngoba yonke le nto siyenzayo boxa bam iyamnceda umntana xa esiya kwisigaba esilandelayo abe efumene kwisigaba akuso. Inkqubo yophononongo ikhokelwa ngumxholo womkhombandlela kuwo onke amabanga nakwisigaba siphela. Le nkqubo ke yenziweyo yokuphononga le curriculum yenziwe into yokokuba ikwazi ukujonga nomkhombandlela kuwo onke amabanga nakwisigaba siphela. Kususwe umxholo ophindiweyo. Kuye kwafumaniseka boxa bam into yokubana kukhona umxholo ophindiweyo, yiyo loo nto kolu phononongo uye wasuswa umxholo ophindiweyo nongangqinelaniyo nondoqo. Inkqubo le ingenalo uhlengahlengiso lomxholo wekharityhulam. Lukhona ke uhlengahlengiso boxa bam esizawuthi sithethe ngalo njengokuba sibheka phambili. Olu phononongo luqinisekisa uyondelelwano kunye nenkqubela phambili yomxholo, ulwazi, izakhono, ixabiso nesimo sengqondo kwisigaba siphela. Loo nto ibaluleke kakhulu kuba abantwana bathi xa besuka kwesi isigaba besiya kwisigaba esilandelayo babe ulwazi belufumene, izakhono, ixabiso kunye nesimo sengqondo. Masigqithe ke sisaqhubekeka kangamagqabantshintshi esicwangciso sokufundisa. Inkqubo yophononongo ingeyiyo i-curriculum eyile ngentsha ngokutsha. Le curriculum ke sithetha ngayo ayiyilwanga ngokutsha, iphononongiwe, iye yaphononongwa. Njengoba besenditshilo ke ngaphambili into yoba kuye kwasuswa izinto ezingabalulekanga nezinto eziphindiweyo. Ngumlinganiselo owethutyana lo oza kuthatha ile minyaka mibini, umnyaka wamashumi amabini, namashumi amabini anesithathu, ukuya kutsho kumawaka amabini, namashumi amabini anesine. Ingeyiyo eyesiphelo, ayizukuba iphelele apho. Ingena nzulu, ilungisa ubuthathaka, ilungiswe ngokutsha, ayiyo i-curriculum entsha. Ingene nzulu ke boxa bam, kwaye ilungise ubuthathaka obuye bathi bafunyaniswa ngabantu ebebephononga. Yalungiswa. Ngoko ke asithethi ngecurriculum entsha, koko sithetha ngecurriculum ephononongiweyo okanye icurriculum elungisiweyo. Le curriculum iza kuqhuba le minyaka yamawaka amabini, anamashumi amabini anesithathu ukuya kumawaka amabini, anamashumi amabini anesine. Kude kuphunyezwe i-curriculum eyomeleleyo ngonyaka wamawaka amabini anamashumi amabini anesihlanu. Kuloko ke boxa bam siza kusebenza ngale curriculum iminyaka emibini ukutsho oko lo nyaka sikuwo nonyaka olandelayo. Abantu abaphononongayo baza kuyiphononga ke baze ne-curriculum eqinileyo ephunyeziweyo eza kusetyenziswa ngonyaka wamawaka amabini anamashumi amabini anesihlanu. Masingene ke kumabakala esicwangciso sokufundisa sonyaka aquka oku kulandelayo. Sizawujonga ibanga lokuqala, ibanga lesibini ukuya kwibanga lesithathu. Sizawuthetha ke ngamagqabantshintshi esigaba esisiseko abonisa inkqubela phambili yezihloko ezingqamene nezakhono zolwazi nolwazi onke amabanga. Ngoba kubalulekile ke boxa bam into kokuba sithi xa sifundisa siqinisekise into kuba abafundi bethu izakhono kunye nelwazi baphuma bezifumene kuwo onke amabanga. Amagqabantshintshi ebanga ngalinye kwikota yokuqala ukuyo kutsho kwikota yesine anezimpawu zilandelayo. Isicwangciso solawulo kunye nokwabiwa kwexesha kwiiyure ezisixhenxe zezibalo ngeveki. Khumbulani ke boxa bam into kokubana izibalo zinikwe iyure ezisixhenxe ngeveki. Ukucebisa kwiveki ezimbini kwizakhono ezishicileleyo nolwazi olufundiswa kwiveki ezilishumi ngekota. Sizawucebisa ke boxa bam into kokubana kwiveki ezimbini zeziphi izakhono ezifanele baziyenziwa nolwazi olushicilelweyo olunothi lenziwe kwiveki ezilishumi ngekota. Luxanduva letishala nganye ukusebenzisa ubungcali bakhe kwezemfundo ukulawula umxholo nendlela yokusebenza ukwenzela abafundi babe nobuchule bokuqonda nokwazi umxholo webanga elo. Utishala nganye ke njengoba besentshilo unoxanduva lokuqinisekisa into ba umxholo webanga elo uyenzeka, uyafundisa. Utishala kufanele acwangcise ngokugqibeleleyo ukwenzela ukufundisa okunentsingiselo. Kubalulekile ke boxa bam ukucwangcisa ukwenzela uba uthi xa usiya kubo ube ucwangciso lakho lunentsingiselo. Ukuqinisa kunye nohlaziyo lomsebenzi ofundisiweyo nokubandakanya abafundi ngokupheleleyo nokukhangela ukuba abafundi banalo ulwazi nesakhono kuleyo bayifundisiweyo. Otishala ke bafanele uba ngalo lonke ixesha befundisa bayaqinisekisa into yoba abafundi bayababandakanya ngokupheleleyo bakhangele into kuba yintoni abanolwazi layo sesiphi isakhono abathe basifumana ukwenzela into yoba ukuba kukhona izinto ezingenzekanga bakwazi ukuzilungisa ngexesha. Now, sizawungena ke kwizicwangciso zokufundisa zonyaka. Zintoni ezitshintshileyo? Zintoni ezingatshintshanga? Masijonge ke kwisicwangciso esi sonyaka. Iikota ezine zifumaneka zonke kuxwebhu olunye. Nawukhumbula ke botushala bam into yokokuba bekukade kunikwa uxwebhu lwekota nganye kodwa ke ngoku kutshintshiwe unikwa uxwebhu olunye apho uzawufumana wonke umsebenzi wonyaka kodwa ke wohluliwe ngokwekota zonke ezine. Uzawufumana amagqabantshintshi esigaba. Iye yenziwa yomelela leyo ukuqinisekisa ukuba iibhloko zokwakha zabafundi zibengele ukuba bafunde nzulu kuzawuqhubekeka kuso sonke isigaba sabaqalayo. Kukho nesishwangathelo sebakala kwikota zonke. Loo nto yenziwe yomelela ukuqinisekisa ukuba ugxininiso olukhulu kufundiso olunzulu kuzo zonke iinkalo zemixholo ngoba sifuna abantwana bethu bafunde ngokunzulu kwenzela kugxiniswe kwimixholo ebalulekileyo. Sithethe kulawulo leklasi, akukho tshintsho kuleyo indawo. Iklasi yakho uza kulawula ngohlobo bukade uyilawula ngayo. Ulwabiwo leenkalo zomixholo naleyo alukho utshintsho lusabiwe ngokwezankalo zintlanu sizaziyo kwibanga labaqalayo, kwisigaba sabaqalayo. Izixhobo zokufunda nokufundisa nalapho akukho tshintsho kusasetyenziswa eza zixhobo bezikade zisetyenziswa. Ucebiso oluvela kwincwadi yomsebenzi wabafundi. Kukhona ke utshintsho liye lenziwa phaa. Uyawuthi ujonge ke kule nkcazo yakho nakule curriculum uzawufumana phaa ezantsi kukhona amaphepha akuxelelayo into yoba lo msebenzi ubuwufundisa uzawufumana ndawoni na kwincwadi yomfundi yokusebenzela. Yinto entsha ke leyo endicinga uba iza kubancedisa kakhulu ootishala. Uhlolo. Khumbulani ke boxa bam sineendidi ezimbini zohlolo. Sinohlolo olukhulayo, sibe nohlolo lokufunda. Olu lugxinini, uhlolo mandiqale ngohlolo olukhulayo, lugxininiso olukhulu lovavanyo olukhulayo oluhambelana nenkqubo lokufunda. Lolu ke uhlolo sihlala sulenza maxesha onke xa sifundisa eklasini. Utishala makathathe ingqalelo yokuqaphela ukuba ukufunda kuthatha inxaxheba ngalo lonke ixesha. Yiyo loo nto ke simane sihlola ngoba sifuna ukwazi into yoba ufundo luthatha inxaxheba ngamaxesha onke. Siye kuvavanyo lokufunda okanye uhlolo lokufunda. Lolu ke uhlolo lwenziwa kube kanye ngekotwa. Singathi ke xa solubizwa luhlolo olusesikweni. Olukhatshwa bubungcali bukatitshala lujongana nenkqubela phambili. Masiphinde ke boxa bam sithathe ikhefu sawubuya kwakhona.